Wamilele Yesu ni wangu. Jesus is my forever.
Soon you are.